Yari ariko ndarota turiko turaganira n'abagenzi hanyuma narose ibintu byinshi ndarota ariko ndashika ku nkuru y'ukuri yuko akanyabugabo kagiye gutera imbere atana sponsor turonde ariko turiko turi sponsoringa
navuze
atanteranye turonse ariko turi kugera ku ngufu zacu kandi myiza yacu